umuntu wese ahantu aherereye ndamuramukije. Iyo audio muze kuyumviriza n'iyi video muyirabe neza. Uyu mukobwa Janet nje kumuhinyuza ku bintu yarayavuze ndamubeshuze. Mu kirundi bavuga ati ingwe igutwara inyana ikagutanga kuraka. Kubera yumvise ndiko ndamurondeza ndondeza ni wabo nicyo gutuma cyasimbera kuri rezo sosio akacanyitanga nicyo yabigiriye. Uyu mukobwa numusuma ahubwo numusuma. John dushika mu Burundi n'ubu naratangirije mu Burundi. Ni dushika mu Burundi. Azogira Imana azohere muri Saudi. Sinzi no kuri ambasade sinzi akazoharengana. Sinzi. Azogira Imana ntidushike mu Burundi. Numusuma yaranteye mu ngorane uyu mukobwa antesha mu ngorane ndamwishingira kari mwene wacu. Kume niko nishingira igisuma. Uyu mukobwa rero ingeso afise ahantu hose agiye gukora agenda yivye akora mu ibarabara muri aba mu ibarabara umudere amujanye ku kazi agenda yivye inzu ntayemara mu iminsi ibiri mwarigeze ko hari amafoto yewe yigeze gusirikira bari banditse kati umukobwa ni umusuma badarara muragabe icyo gihe n'abadarara bari bamupibriye baramupibira baramukurigeza mu magrupe hose bamurondeza. Uyu mukobwa atire byagenze gute? Uyu mukobwa yari muri Riyadh jewe ndida mama jewe ni homba. Uyu mukobwa arandondera Sara kuko turazinanye kuva mu Burundi. Uyu mukobwa turazinanye asanzwe ari umugenzi n'umucuti wanje arandondera Sara jewe mfise ibibazo rabo mfashe ufise ibibazo nyabaki tjewe n'ukuri Sara umudarara wanje hano kukazi anjanye ko inzara igombe nyice n'ukuri rabo nkure Riyadh njanye da mama tinone Janet Riyadh na da mama ni kure. Kandi icyo gihe twari mu gihe cya corona nta muntu yava mu ntara ajya mu yindi byari ibintu bigoye cyane. Urinzi uronka n'umushoferi akujyana akagukura mu ntara akakujyana mu yindi wasanga guciye amafaranga menshi. Janet ntibikunda aca mwene none Sara ndabigenze gute giye k'inzara amaze iminsi ntafungura inzara igomba inyice kuma mwana umwana w'umukobwa Janet munezero Janet ariko ahunga madeni yagenda ari ibintu by'abandi ariko arahunga ave muyo ntarahunge ahunga iyo ntara kugira ntibaze bamufate bari ko baramurondeza. Umwana w'umukobwa navuga ati sha gushika ino biragoye bwo guca amafaranga menshi aho bikintu je ngo mankore reka ndaguhigira umuntu ngaho muri Riyadh agoproteje agukuraho hana guhigira kandi kazi basi ahantu hameze neza udashobora kwicwa n'inzara ngo Sara n'ukuri wowe ubukoze. Ndamubwira ati mugabo muri Riyadh nta bantu benshi byatuzinanye n'abantu bari dama Riyadh nta bantu tuzinanye kimaguza ndafise umugore witwa Virgin reka ndamurondere ndamubaze ko yondonkera umudarari ngaho muri Riyadh ashobora kugufasha. Niho Virgin yaciye ampa nimero z'umumama witwa Mariam. Uwo Mariam rero jewe se namurondera ngo ati Mariam jewe ndagusabye mfashirize mwene wacu ari ngaho hehe ari ngaho muri Riyadh yambwiye ko agomba yicwa n'inzara n'ukuri ndagusabye mukureho umuhigira kandi kazi inzara igumi mwice. Mariam aravuga ati mpa nimero z'uwo Janet je nimero za Janet ndazimuha baravugana aramubaza ufise ibibazo nyabaki ngo je n'ukuri ngo inzara igumi nyice ahantu ndi ntibangabure umudara yanjanye ahantu hameze nabi n'ukuri jewe rabo hankure. Mariam n'ukuri mu Burundi yaramutoye aramurungira umushoferi agenda kumutora Janet baramutora Mariam aramujyana muhira baramugaburira Mariam amuhigira kandi kazi. Amaze kumuhigira kandi kazi rero niho uyo Janet jewe cyakomeza ndondera ariko riri inkuru y'umwana isubira inyuma gato niho uyo Janet amafoto yaciye aguma sirikira bavuga ati uwo mukobwa turi ko turamurondeza yari ibye yaragize ente. Niho rero jewe Janet nkubwa Janet mbere yaguma zimpa n'izo foto amwira Sara je n'ukuri bari kuba ndondeza mu kanya Janet ibyo bintu bavuga nibyo urumva ngo jewe ngo barambeshera ngo sibyo ngo ahubwo Sara n'ukuri nkura Riyadh njane da mama ati sawa nzobikora wowe manzi ukore kwanza utuze nta kibazo nzokurondera akazi no muri damama nta kibazo uzoza. Janet umwana w'umukobwa aragoma ngaha arakora ako kazi Mariam yamujyanye ku yarakamaze k'iminsi itatu. Janet arambwira Sara je ibintu no Riyadh byakaze bari ko barandondera kandi je bakamfata baranyica abashoferi ni babi bahava banyica Sara nkura muri Riyadh njane da mama mvuga ati sawa mvuga none gasha umurundi kazi wacu agira ikibazo turazinanye kuva mu Burundi reka je n'ukuri ndamufashe. Cyangira Imana jewe umuryango narimo bari ko bararondera umukozi kuko jewe nari nsinzwe ndondera akazi n'abandi bakobwa Janet arambwira se arandondereje barambwiye ko hari n'abandorondera akazi ndondera akazi muri damama sawa reka ndakuronderera cyane amoronderera akazi mu muryango jewe nakoramwo Janet ndamuzana maze kumuzana aranshikira muri damama ndamwakira ndamujana ku kazi uyu mukobwa Janet rero yaje afite isakoshi kuko nari maze kumva amakuru yo ko hantu hose agenda arakora agenda yibye navuga ati binde ndavuga ati njengeza makenga nuri umukobwa ibe ntajazanye nibiki jiwe ndateye kuri isakoshi mu isakoshi hari mu ibintu amashenete yinza habo akaba afise n'ibintu by'impeta ibintu n'impuzi ibintu ndavuga none je ntobe bino bintu bikuye konzi inza habo ino zizimbye amashenete yari jarazimbye hari ishyano dusanga wa mini sengi sa demiri ibihumbi bibiri by'amasaudi none wowe aya mafaranga we yakuye ngo jenge inzu ngo naziguze kera ngo none sara ngo ntuzi ko maze gukora ngahantu hose jenge ngo jenge ndizi neza nagendagura ta toke sinamenya ko umukobwa Janet ari zo yaje yibye muri yanzu Mariamu ya mujyanamo erega ho nyine haciye umwanya kuko Janet yajya mu gitondo cya kare avuye Riyade mwara barabyuka abantu yakora arabyuka wa mukobwa bararondera Janet barabura wa mwara aca telefona Mariamu je umukoze mwampaye ko ndamubuze ari hehe ati kandi umukoze mwampaye agiyanyibye amashenete agiyanyibye ibintu by'agaciro marija Mariamu jewe uyu mukozi sindabyihanganira amafaranga je butegereza kundiha inza habu agiyanyibye kuko murazi y'umuntu akora ahantu cyangwa yutunze umuntu mu nzu akagena abantu bose barebaze ko ari umutunzi akagena daseze ibintu byo mu nzu ukabibura ufata ujya nyene n'ubutungane buvuga ati wewe kubera ko wagiye udaseze umwana umukobwa je nawe ubwira ati aho hantu seze rubabwira ko udashaka kuhakora ubwo mukaba intara acaza daseze urumva ampirisa acaza yibye nayo mashenete y'umwarabu umwarabu ati jese ushobora kubyihanganira urumva ndabwira Janet ibintu uduzanye bisubizeyo ngo yasaranga ibijewe ngo jenge ibintu byo nizaniye twamaranye nk'iminota 10 ngaha tunamujyana ku kazi baraza kumutoraja umwana w'umukobwa araje aho kazi n'amurondereye urumva uyu mwana w'umukobwa rero haciye umwanya nzamana wa Mariamu na warandondeye Sara nube na wa muvirigine barandondeye Sara wa mukobwa waduha agiye yivye avuye kwa mwana w'ivye mwarabu agoma mufate Mariamu zana umukobwa Sara cyamuga je mvuga ati je umukobwa vrema cyose cyane ngora ko byikora ko mvuga je sinzi yari ndavuga muka Janet w'ibintu by'abantu vuye wibye bizava bidane ngorane subije ibintu by'abantu Janet ngo wibye ngo ibyo byihoze ngo je ntabintu ngo nibyo ngo ibi nibyo wanje acemeza ko ibyo bintu ari ibyo wiwe oro nibyo yavuye yibye umwana w'umukobwa Janet arakora akazi arakora uwo mu Mariamu abana yandondara avuga Sara je wanyu ndeko ndahaperereza kandi location ya wahantu rida mama twamaze kuyironka wo uyu mukobwa utamuzanye wo turagufata urumva ndavuga Janet je bagomba bamfate ku bintu by'abandi bavuye wibye izo Janet Janet yaciye azigurisha n'umukenya yamuhaye ibihumbi bine by'amasaudi ndavuga Janet n'ayo mafaranga agasha wewe wi Janet baraziguze uvuze ko ari zo wiguriye urazigurishije umugamari yamavuga yuko ari zo wavuye umwara bari kavuga ko ari zo wavuye umwibye ndine gasha ibi bintu bica biherera hehe ngo je ngo ntazo nibyo ngo nizi wanje ndavuga ati sawa Mariamu abandanya ndondera na virije n'abana ndondera baravuga ati Sara wewe uwo virije jembere Mariamu naciye amanze kumuhoza aho nabo nyene menga biri ko bitera ibintu by'ama stress biri ko ndavuga ati ok je manze ndabyihoze manze ndabiyo bizoja niho umugabo ujya mu virije ni kubera je yarazimuhira Mariamu ntiyarazimuhira umuntu yarazimuhira yari virije nuko twava hamwe ujya mu virije yari yampaye nimero za Mariamu ambwira Sara wewe iwanyu bari ko baraharondera ujya mukobwa utamuze kuko niwe wari wamuduhaye wowe bafata wewe kandi izo nzahabu z'abana niwe uziriha ubu Mariamu arafunzwe bamubwiye adatanze amafaranga y'izo nzahabu atarisha izo nzahabu Mariamu ntafungurwa urumva ndavuga none ibi bintu gasha bigenda gute jewe muhira batangura kuharondeza aha muri damama ntangura kubona abantu bari kuba telefona ngo bagira baze kumfata ndavuga ati Janet shishuwa je gufungwa kubera wewe rihama amunzeho wazigurishije rihama amafaranga y'abandi umwana w'umukobwa acafuta amafaranga ya transfere mu Burundi mvuga ati amafaranga nushobora kuyarungika mu Burundi amafaranga wewe utegereza kuyariha izo nzahabu wazigurishije zirihe umwana w'umukobwa icyo yakoze yavuze ngo je ntazo ndiha amahera yanjye ngo mandanuke mu Burundi ikintu je naciyeho naciye mbwira Mariamu jewe sishobora kureba ibintu ntatwaye mugo uyu mukobwa aje ahantu hari ndahazi ni je namurondereye akazi rero je kuba narije na murongera akazi kandi ahantu hari ndahaze aya mafaranga akaba yanze kuyariha mu neza gomba yarihe mu nduru niho naciye mfata aya mafaranga yagurisha zanza habo hajya ayarungitse mu Burundi jeho ca ndayafata ayo mafaranga amaborodero iyo boro ico gihe yarungitse 300 n'amajana ane ndavuga ati amafaranga jewe ndayatoye amafaranga naciye ndayatora ndayasubiza nyeneyo ndayasubiza uwo Mariamu Mariamu acaramwandikira Janete Janete alo jewe ndi wa mu Mariamu umwe wari wivye umwe nakujyana ukazi ugenda wivye amashenete urahakuriye amafaranga amafaranga yawe nije ndayarotiye jewe narishe 300 n'amajana atanu zizo nzahabu nizo narishe mwarabu mugabo urungitse 308 ubusigaje mu amafaranga ijana Janete atangura gusara ngo yango je amafaranga nje umurampereza tuguhereza gute kandi wewe wavuye ino wivye amashenete wayagurije ushaka kureka amafaranga mu Burundi wagurije amashenete umwana w'umukobwa arinda uruduca ziva ngaho nibyo byerekana pibira ngo bamuhereze amafaranga yo yari shideni ibintu yari yivye n'ubu je bakazi namujanye ko yari akavuye ko bari ku kandi sinzi niyagereye numusuma ahantu hose agenda yiba Jewe naratangirije mu Burundi bipfanye n'amanyangi naguma akora ndirushika mu Burundi tuzoshika tuburana urumva kuko umukobwa yarataye mu ngorane je namwishingiye ni mwene wacu ndamwishingira kumbe nishingiye umuntu w'umusuma rero iyo audio muyihane hane hose yitwa Munezero Janet avuka nyimba ari muri komine sinzi niyavuka twabonanye uko nyene afise mamudogo aba kumuzinda afise tambere ni tantine wiwe ni wari umubanyi wacu ariko uwo Janete intara avukamo ni matana sinzi kandi matana sinzi he yazaraza muri vakanse kumuzinda je niho twamenyaniye urumva uyu mukobwa rero ibyo uwo nuko byifashe ntiyiyeze ku marezo sosiyo ngo yaribwe ntiyibwe ahubwo hariho n'abandi bari kuba baramwishuza amahera umudarayi twatune yamutorokesheje yavuye atamurisha amafaranga umushofe yamurisha igice kinini gice ntacyo yamurishe Nigisuma na karite sumu uwo mukobwa nta na karite sumu muri Saudi yigera koresha akoresha nimero z'indundi gusa kubera karite sumu yarafite muri Saudi yayikoze kamanyanga ntiga yiguruza ko WhatsApp rero ntiyeze ku marezo sosiyo ngo reka ravuga ibyavuga je namubwiye ati nidushika mu Burundi tuzoburana mu majambo makire nuko byifashe byo mukobwa Janete ntiyeze ntagirene ngo ntamafaranga bamutwe yarisha amadeni yashaka jenda muri hire Jewe abarije ndiha kandi ibintu yari bitoye narabibonye ibintu yaje abizanye navuga bisubiza aranka ambesha kandi ibyo ngo yiguriye kumwe nibyo avuye kwa mwarabu yibye hano hose yagenda arakora yagenda yibye ibintu byo mukobwa ni uko bimeze nareke kwiyeza hama naje tujye kuri rezo sosiyo vrem aho yadi umva yanyitanze mu manyama agenda kurungika audio basha ni karibu kabese nanje kuri rezo sosiyo noho nibereye ni nanje niho niri kubwanje ahubwo karibu ahubwo mbere nangire na subscribe ku gashano kanje ndamuhaye karibu nuko rero ibintu by'uwo mukobwa Janete byifashe audio muyihana hane hose